Amen.
Amen. Kasobrem pon yadawasio.
Kasobrem pon yadawasio.
Eradi shira.
Amen.
Fadrem pani akoma patunasi. Romans chapter 16 verse 27.
Romans chapter 16 verse 27. New Living Translation. All glory to the only wise God through Jesus Christ forever. Amen.
Amen.
Hope for today, Saturday, 5th September. Topic, glory to God. Romans 16:27. I take it again from the New Living Translation. All glory to the only wise God through Jesus Christ forever. Amen.
Amen.
After seeing the talented computer skills of a 9-year-old grandson, an admiring grandmother enthusiastically told her grandson, "You are amazing." Surprisingly, the little boy immediately replied, "No, only God is amazing."
Hallelujah.
Indeed, our God is glorious and awesome. He's the creator and preserver of the universe. Most glorious of all, he's the savior of all mankind. There is nobody like him. The glory of God is something that we cannot fully comprehend. His glory is more incredible than anything we can imagine. Whatever God does, he does it to glorify his name, not for us to take credit for it and become proud and arrogant. We were made to declare the glory of God to all creation. We were made to proclaim through word and deed the majesty, splendor, and worthiness of the God of heaven and earth. Declaring God's glory starts with our own humility, removing ourselves from the thrones of our hearts and making Christ the center of our lives, pointing people to him and giving him reverence and preeminence in all that we do. Dearly beloved, strive to give glory to God every day as you live for him and seek to do his will for your life. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all to the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Amen.
Amino. Amen. Kase radi ya dawase.
Radi ya dawase.
Saka biye mwe.
Radi ya dawase.
Saka biye mwe.
Radi ya dawase.
Yentie die okanina ewa kachre yene. Romans 16:27. Onyankrom ponia. Oye onyansafu okorono. Animonyam emfa Jesus Christ so enkan dada. Amen.
Amen.
And okay, can I? 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ain't you semu didio munumu muye bibiao munye nina she onyam krompon animonyam. Amen.
Amen.
Na any mention about consul Colossians chapter 3 verse number 17. So we can cover for my Colossians chapter 3 verse number 17.
Colossians chapter 3 verse 17. I'm reading from the NIV. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father through him. Amen.
Amen. Kase rade bo amen.
Rade bo amen.
Saka biye mo eh.
Rade bo amen.
Saka biye mo eh.
Rade bo amen.
Rade nshira papa
pa. Amen.
Ebusiafo viase asetena. Ye di adwene a emudo ene tenase e bobra. What dream will hurry what dear away your home? When you're my way, yeah, and yeah, and you're my. There is no way, sir, or man pania or tear jasso or gana ha. Our best smart will be, sir, Uncle John, name Uncle Yadi. Not only are corner by yon home, basa basa diacro. Na baby so a okọ no asema okọ ka no sebe okọ ka ka se fi na nchira se se omampanyi na asoma no position ne kita omampanyi no eye number 1 wo Ghana ha onno ne Ghana nyina ye ti animo nyam wo akonwa no ho ojitumi nanim odu enti se oyi obi se onko onko jana na em onko kasem bi ana onko di dwumadie bi a esese nipa kono onya adwene pobi woni tirim se je wosoma mien wo yobrempon nti adie bi a me koye ana asem ya me toka no papo woni o eye wo brempon bi asem anya ne masem wa nenche ne se osomafo no anye ne ho wese wansiesie ne ho yie na onye ne ho biara biara no kwa enimguasea ka omanpania osoma no no.
That's right.
Ne se okonso na okoye ne yie a enimonyam ka omanpani no na enimonyam so ka nipa ye soma no.
That's right.
Esan se wode enimonyam e de aba akonwa no. Enti animonyam wode aba akonwa no ho so nti no omanpani no tumi bo sai nipa na baso efise wa hye no animonyam.
That's right.
Nese okogun nanim ase na wankokasa yie okoye no ho wese ya impo se tumi bi ana position bi kitani pa no yesoma no no a eno nso ye tumi jifini se bi se wanfa animonyam ama edin a esoma no no ana onipa a osoma no no ana nia oditumi a osoma no no.
That's right.
Nti se okon no animonyam mu a edane nhirama wo no okonna ni mguiasiem so a edane asotwe ema wono sa na nyametie na wotwe mu mino kasa me se wodwan wo aneba wodwan ba okrama wo aneba ye krama ba onipa wo aneba ye onipa ba nyame so wo a ne ba ye nyame ba.
That's right.
Eni nti se nyame na wo ba bia wutie me mprem pro nyame kasa yi se wugide se uyo nyame ba de a ese se wade ye nyina eye de e be hye nyame a wo ye ne de ano animo nyamo se wutume tena sesa ma nyame no a wutume kasa sa ema nyame a wutume bobra sa ema nyame a wutume ye woni ye sa ema nyame a osoro nyame a wo ye sa ne ma nde ma no no ono nso so ni nyame ye mo o jiu de wugira baabi ma wo fata neba. Hallelujah.
Amen.
Kasaba de bo amen.
Ewade bo amen.
Saka bie mu eh.
Ewade bo amen.
Saka bie mu eh.
Ewade bo amen.
Na wo ye wadwene se o ma mpani no wasoma me awie. Amen ko na me ko kasem bia. Wagu wo ho anim ase. Ne di kan na wagu o ma mpani so so anim ase. Enti sa anim guiase we ne di asotwe. Ede bebrew beji wo fini pati biem ama wani maguase ene tin otwerefo no kan yiye wo 1st Corinthians chapter number 10 verse 31 o si enti se mudidi o munum o moye bibia o munye ni nyina enhye onyankopon anim onyam. Hallelujah.
Amen.
Adidiem okasem eniyem anamuntiemu se wudi adwene pobi se wutirim se abia me yey me ye ede ya hyenyame a obo so ni asase animu onyamo a wo kasa wo bedwene me no wo nante a wo behwe yiye o tu anamo bi a wo di adwene duro na betu sa anamo no woni wo yonku nipa e jinkita ho a wo bema wadwene mu adọ ansa na bibia piafwa no sasa adwene mpo wo ya nhye wotirim na wo hu se mia ne mia mia me nkwa kita me mia na me jino mia na me da na mia me soro ye mia na me kwa na mia na me ba mia na me to ma dia na mia na me die mia na me to ma ta ade ye hye me ni obi ani nkita nkita ho me obi ani enkunchebu a wo se wa brabo ugu wani mu ase wo ye adjinjan obeye nipa ni so basabasa wanim beye hare e wanipa nim. Hallelujah.
Amen.
Say in just same way na Moses hunye nti onyame ka che sa akora woni nkrofo no nkona me ba wosu onyame yeni ba bi akọ wona wodi abedu ba bi adi abeduro se woni ye nim ni yankwa onyame min two one step if you say wonim wa woni ye de bekọ ene be ma ya ye soronko e woni panim na se woni ye yankwa ye be tse woni pa bi akeke eye nyame ani mo nyamu a wo betena se de woni padua wo kasa wo ne ye wa brabo ahye nyame ani mo nyamu a wo betwe ne ho na wo ye wa dwene se me kasa de ahye nyame ani mo nyam me nante de ahye nyame ani mo nyam me jiji de ahye nyame ani mo nyam me bobra de ahye nyame ani mo nyam wo ye ne sa wo de adwem duro na wo de adwem duro sa ani mo nyam nyame a wo dwene ho se wo ye de Eddie Amman went to know, or free was so, adding a name when you are all. Now, when you may do, baby, I'll be do a brabble when you be home soon. Amen.
Amen.
Tina drew baby as all man penis, summa, device. And then the minister be so uncle baby. Ube who kaya, what do you crow? A yes, uncle. A bamboo for canoe near the motor dinner name. No more Baben and your president, no. They more or could not president in a name more. Or could you be the ashe president, no, any more yam? And into a year, president, not said the essay. A dear beer, our dear mano, and money to me the question any more yam, many more yam shall you pay, no, as I saw the man. So I'm far, mano, not the new one yet do. Soma was some mamma, or crying any more yam shall you pay. Nyame dwene ho se obetwene nyame ho se masia metie metiase menyame made a me ye menyame manam wo mi tuo nyame nti ade bi a me ye nyame nti a se wodi nyame su ne nyame dwene se wotini mu a nyame a wadwene ho wo saa kwa ne so no wonu so de nanim wo nyam be dwaro ama wani mu aye du anamo bi a obetuo anapai me sere nyame ani mu nyam endware o
amen
me sere wo nyame ani mpapa ento so me sere wo nyame han ento so mura wo ye wadwene se wo position wo ho sa die bia wo ye no wo ye de ahye nyame ani mu nyam sanete ye de a oni mu nyam fuo nyame a oni patena se mo o ma no ye soronko no When you miss Sunny Michelle, what shall what have dear for fro? What shall any more yam for fro? What ma when you mean you do? What do you name? Namonus when you want you do? Amen.
Amen.
Casa Radibuame,
Radibuame,
Saka Biemwe,
Radibuame,
Saka Biemwe,
Radibuame.
And then to know Romans, no can ye? Romans chapter 16. Verse number 20. Some people said they brought from the canon. So I can call brought from the mommy. Romans 16, verse number 27.
All glory to the only wise
All
God.
All glory to the only wise God. God. All glory. All glory. All means all. Winim, oh, or how be? Oh, you know, what do you do? Yeah, say, you wanna, oh, yeah. Yeah, na you say. Wana wo ye biribi dia ma wo ho wana wo ye biribi dia hye wo ho ani mo nyam nti wo de won sase wo bokasa dudu rafom kene so netna se menyame ani mo nyam ja wadwene sadie bia wo ye no ye dia yi nyame ani mo nyam wa pie Kasabi a wo kase Kristo ni no wo ka e de ye nyame ani mo nyama pie Adamo bi a wutu e de ye nyame ani mo nyama pie Agro bi a wudi e wudi e de ye nyame ani mo nyama pie Ba bi a wo ko bi a wo ko e de ye nyame ani mo nyama pie Enyu bi a wutu bi a wutu e de ye nyame ani mo nyama pie Ayonko fa bi a wo fa bi a wo fa e de ye nyame ani mo nyama pie Sa wo dwene sa And you won't for Yankopon, no, or no, so soon, any more Yamacha, dear, at the show. Hallelujah. One will bring Pombi, what you are going to grow more. And Mara, what ten are Sima, or no one home, or Casama, or no one home, or yea, near Mama, or no one home, said the Nana Brati. And Mara, or yea, now you send me Tanasia, mean Yamme. Me woo, Tiasio, me did you, me no more, me, you, Yamedia, never said the Nabra, or yea. Moses and I've been so what Tanasia, or no one who are done you would ukuminipa udwane yekodane asolibra mura wo ma ne ho kwan se urade famiye nyame ma edane nu nyame e wo fero ni israel foni dwenim ye no odwento foni se wonsem bi me kakaya ye na ye mse me nkoma me ho na se me koma me ho a medin kubu ma ni begu yase ve me sua wasem wo hunu se e kon ne nyame dia e ye wo dia nti me gye mu di ma ho wani ya wotina si ja wana bura bomu manyami ya ni mwonyama no nyame sha wana ni mwonyama
that's right
nyame peja wongu
that's right
nyame shira wongu
that's right
nyame ye wosonko if you say oma mpenini mpesi wabesuma wubi ama nakugu na nimu wasia unyame soso onsuma wo eme na nimu ewia si ja hallelujah
amen
kase rade buwa men
rade buwa men
kase rade buwa men
rade buwa men
o sika ni inu mpesi wubi kase ah nanya wo ba na nam ho basabasa na begu na nimu ase eti wo hwese se ne ba ne be yesiti enku ade ya de hia ne se wo de be ma no ama ne ba no kwa wa ye proud of ne ba no wo de be ma no eyi wo sika ne ba no ko no ne ka wo timu ke na ta ade ehye no twe ne pam wo ehye no eyi hwefia ye a wo tim ehye papa na nimu onyam eti ema papa na kuma ton yem e wo ne ba no ho Unyamia kuma en toniem ewa wuhu.
Amen.
Mera wotina siya manwe. Hallelujah.
Amen.
Uni mbribi. Udi ya nisa. Maba. Mejama bebo mudi ya mao. Famiye diye beshe we ni mwonyamu. Adiye weni yende du bebe ya yentu menti ya siye. Nye di ya hodi ni yinyansa di pre. Debi. Mifra wose bra. Na msuma wa. Wodi ya ne se wo beba eyame a me sma ne masade ye jefro ka shampa bo we shatare we baby a me sma wo no se me sma mo akogina manne makoyade ye wanim onyem a me eyame masade ye se mehwe niema e wo ho a wodi e kro se ukoduru baby a wo kono a de anim onyam bebre me se mehwe niema e hyehye wo ho na ukọ na ebegu manim ase a eye niema mienu se mesesa niema e wo no ana mesesa nipa a mesuma no kase bade bua me winim se ye be ye city a menyame atena se a menyame ani mu onyam a eye papa no asede ye se wo ye ye nde e be hye na ni mu onyam me ka bi se ye be tena se a menyame ye be ye adwini ye menyame a eye ono na sede ye se ono ebe ye ye ndie ebe se no animonyam hallelujah
amen
kaserade bua me
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 woni mbrebi se me mame hokwan se papa famiye na me sho animonyam a adie bia wo me ho na nya eye papa na sede ye se wo yi de enye ne fri ho na wo de de ye sho ho ifi se me tenase a hye na animonyam se wo ti sa dwini wo ya se a abusiafo kristo so be yemra ma ma men fa man kasa ma bra bon kasa ndi nkyro wo ti me kasa pa edru ba bi a me kasa na kasa no waka ntumi ma enye se na ti na eye wes en ha me se me ka kire wo ama ba bi a wo bi ti kye mi na eye wes me kasa na me pre itumi de me na pim ho se de me sabo me na ho sakasa no ma yes mura me ye madwene se papa me pese me kasa de hye wonyam ma me kasa anye de be hye wonim wonyam eno ano no
that's right
afi me kasa kasa no mu da ho eduba bi a senti etumi ba no me ne mbise nyakopon se nyame dan de ntye wose wonim bebe me ma na basa na akyerɛ wo sɛ sane na wote na me na mayɛ wo sɛ yɛ na mame ne munyam hyɛ wie pɛyɔ sɛ wade meda ase ɛna ma mete ɔsomafoɔ no ase for 3 times I prayed to God awurade yi yare afiri me hɔ ɔsɛ kwa kmate woyɛ woaho ɔmmere mu no madom da ɔsoma ho obi a nyame afrɛ no nokorɛ mu biara sɛdeɛ wohu ne sɛdeɛ no sɛdeɛ wɔteɛ ne frɛ mu no yes, I know what here and your friend.
That's right.
Jimmy Chicas and the beam. Oh, be a friend no cream, I wouldn't even know. onyame apagya na gyina baabi bia sɛdeɛ wohu ne nai nanim onyam no mmerɛ nyame frɛ no no na nyɛ sane na ɔteɛ na ɔwatadeɛ bia ne hyɛ no na gu nyame anim ase na ɔwɔkasa bia na ɔka na gu nyame anim ase na ɔnanteɛ bia na ɔnanteɛ na ɛgu nyame anim ase na ɔwɔtwere bia na wɔ ne tirim na yadwena na egu nyame anim ase na wɔsɛdeɛ na ɔdidie na egu nyame anim ase na wɔsɛdeɛ na wɔdi n'agorɔ na egu nyame anim ase enti onyame yɛ sɛ wɔde ne bɛyɛ na wɔfrɛ no de ne tra ne naaseɛ no onyame atete no wɔdware no wɔworo atadeɛ bi ato agu wɔworo mpaboa bi wɔyi kasa bi afiri n'anom wɔyi adwene afiri ne tiri mu wɔasesan no ɛna wayɛ ne sɛnea wayɛ no no enti twerɛ sɛm no sɛ ɛfi kɛseɛ nneɛma ɛwɔ mu nyinaa nyɛ nneɛma ɛyɛ animuonyam ebi yɛ nnua ebi yɛ haban ebi yɛ nwura ebi yɛ peppers na sɛ nneɛma na ɛwɔ fie hɔnom hɔ no ebi ɛte ne ho na wɔyɛ ne ho yie a wɔyi ne pie na wɔde ne si badwam ma nnipa hu no mehunu nyame a nnipa bia yɛ n'adwene sɛ wɔretena aseɛ ama no na ɔhyɛ nyame animuonyam enti wɔ nyame wɔredware saa nnipa no wɔsiesie saa nnipa no wɔyi nneɛma bi afiri n'akwan mu na wɔayɛ ne fɛfɛɛfɛ mesrɛ nyame animuonyam And Tom was one of pay, or body in Yarrow, one who one two home, when you cast a bee from the moon, when you may have been through home, one would have had you been to me, when you have been through with him, when Yamina would dear a best son and him, William. Hallelujah. Kasirade yamidi ya besho wenyi mwanyam. Awade yamidi ya besho wenyi mwanyam. Awade yamidi ya besho wenyi mwanyam. Me frenya miya ni mwanyam de mao. Me frenya miya ni mwanyam de mao. Nyamiya ni mwanyam de mao.
Amen.
Ebu si afuti. Washene ni mwanyam o. Oh, ne man washene ni mwanyam. Eye ka bi no mu atoma papa no ana mama me no o ni kuna sene ni mu nyam eye reng no de ahye no o ni papa sene ni mu nyam eye fie bi na wasia ma no oni pa ni mu nyam sempo ye tumi de ho ho aye ho a onyame kase wo hye wani mu nyam a o Hallelujah.
Amen.
When Yamia ni mu nyam seba, emma wudini medra obedani deliverer. When Yamia ni mu nyam seba, emma prisoner obeye prime minister. When Yamia ni mu nyam seba, emma akwa obeye wadishi. When Yamia ni mu nyam seba, emma fulani niya wadengurem obedani wahinimpong. Nyamia ni mu nyam seba. Ema wobi a ya wono na ya na ya na bofam na bubuo ya na koto akurase na wowiawia ansa na watumi akogya na nan atumi adidi nyame ani monyam hyeba wo pagya ni free load ba wo de ne bekuro mu betena wo hene pono so na wo ne wo hene didi me fra nyame ani monyam ehye de mao me fra nyame ani monyam de mao anopai wo na me hye nkoma to wo so no se biribi wo hono mu a ye fra ni nyame ani monyam a e ba ni paso a esese na braba me fra se ni monyam wo bi de mao em bo wo braba tani hallelujah Kasirade buame.
Kasirade buame.
Saka biye mu eh.
Kasirade buame.
Enti se mu didi o. Munnum o. Muye biribia o. Munye ne nyina enhye onyankopon animonyam. Munye ne nyina enhye onyankopon animonyam. 1 Corinthians chapter 10 verse number 31 enti se mudidi o se munum o se muye biribia o munye ni nyina enhye onyankopon animonyam sofo shenkom
in the mighty name of Jesus I stand in the oil of our father and I prophesy over your life The glory of God coming upon your spirit, soul, and body. In the name of Jesus, may God use your life to glorify his name.
Amen.
In the name of Jesus, may your marriage bring glory to God.
Amen.
May your children bring glory to God.
Amen.
May your business bring glory to God.
Amen.
May your finances bring glory to God.
Amen.
May your ministry bring glory to God.
Amen.
May your career bring glory to
Amen.
God. In the mighty name of the Lord Jesus.
Jesus.
Now I pray in the name of Jesus. Anything in your life that brings shame and disgrace by the power of the Spirit will of God, may they be taken out of your life.
Amen.
In the name of Jesus,
Jesus,
anything that does not bring the beauty of God upon your life, may it be taken out of your life.
Amen.
May it be taken out of your life.
Amen.
May it be taken out of your life.
Amen.
In the name of Jesus,
Jesus,
henceforth I pray that whatever you do from today will be to the glory of God.
Amen.
Even in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen. Kaso brim ponye da was yo.
Brim ponye da was yo.
Unyamiye ni mwenyamon toso.
Amen.
Ensiye siyo.
Amen.
Enyo fufro.
Amen.
Enyo osononkon.
Amen.
Unyamiye ni mwenyamon weni mwenye du.
Amen.
Weni mwenye shren.
Amen.
Omo masonye din.
Amen.
Untutu wanamo.
Amen.
Eni mwenyamon ninti wofra emro.
Amen.
Uboma embiye.
Amen.
Ubisa wansanka.
Amen.
Ushu shansu wahunu.
Amen.
Eni mwenyamon ninti wakira akono diya mewo.
Amen.
Eni mwenyamon ninti mifrem peja de mao.
Amen.
Eni mwenyamon ninti watamfu nyani mfiu.
Amen.
Eni mwenyamon ninti wakasi yempie.
Amen.
Mafrega diya mao.
Amen.
Unanti wani pesuman subi emo. Nanti Yamian Munyamo, Obekasa Yamian Munyamo, Obetuana Munyamian Munyamo, Obetanas Yamian Munyamo, Whoopia Yamian Munyamo, and Munyaman Sawatame, Whoopia, you who know what Tentain, Nayo Huno Titia, Nayo Huno Cassia, Nayo Huno Wenim, Yo Huno Tinimi, Yo Huno Nai, Yabuhun Yamamo, Yabuhun Yamian Munyamo, Wadianimo, Wanyamian Munyamo, and Pia was so Jesus Christ, Denemo. Amen.
Amen.
Within the Francis, which is reborn, let's share
the grace
of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Christ in you,
the hope of glory,
and this Saturday, miracle are. Maybe in Yabia Domochina Sunday, a summoner 3, a sour communion service, kindness and so. Oh, if you crown a one to me and bar, Bribintia, obetumia kayaho. Any year, did he? Fe, Eddie Ashinakopuni, any more yam. Christ in you,
the hope of
Jesus
glory.
Christ of Nazareth in you all,
the hope of glory.
I love you,
we love you too.
God bless you.
Amen.